the studio, Duncan Wickel, successfully now recording. You could pop your head round the side there, Doug. Yeah. Oh my god. Look at that, it's like a f***ing sauna.
It's like a can of Coke in a commercial.
Yeah. Da 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 da